Maria la 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 baba shia de besa. Oriande de boko shada banga di andosi. Opinzi la mantla jenge ngubo. Wembe tumlilo shila andari andosa jenge ngubo. Oh, ungovela ngamandla helada yasaya. Unkulunkulu wezizwe zomhlaba ribahandi. Unkulunkulu wezizwe zonke zomhlaba. Ungovela ngamandla alabango deshada. Rababando riyamasari andedede bosha. Hare de bosaya ribahanda. O Rabba Sandere Boko Shadabaya Wembe Taman Lajangu, Rihandere Bokosia Halamandele Bebesa, Washes Shalweni Shandea Hasai, Washes Shalweni Ayalia Saya Nibakanda Libozende La Bahashedabaya. Hilanga basaya, iandele hosaya. Umohleze mazulwini kote nabele mhlabeni. Rala mandele debo shalabi andele debo saya. Hala mandele basa kataya. Atu izaya numsila wengu moyaku ya kualizi tembeli lonke. Hilanga bando usheda bando. Ribabasaya liheshai. Unkulunkulu wena, unkulunkulu ohlezi kodwa unabele emhlabeni. Halamande kosiyerere boshalabaya. Wena wamisa isihlalo sakhe emazulwini. Iliyande saya ha. Halamando seta yakamoshalabaya. Hilayabando seta labaya. Wasimisa izulwane neizulwane. Wasimisa umhlaba ungakabikho. WeNkulunkulu siyabonga egameni likaJesu. UNkulunkulu onguyikhonela. UNkulunkulu onguye izolo namhlanje naphakade. UNkulunkulu ongajiki. UNkulunkulu ongumlilo oqedayo. UNkulunkulu ongumlilo oqothulayo. Siyabonga baba wethu namandla onke uNkulunkulu omelizwi lakhe. Walihlonipha, uyalihlonipha izwi lakho. Ulithi lithi izwi lakho, wena uhloniphe izwi lakho ngaphezu kwegama lakho. Wena unguNkulunkulu undalabasaya. Owamisa wasekela amazulu isibhakabhaka inashaya. Izilwandle ngawo amandla ezwi lakhe. Langabo sede mosheda bayandere bokosia. Akukho khono kuphathwayo nokubonwayo. Wakhuluma ezulwini kwakhona izidalwa ngokuhlukana kwazo. Hila bashandela bakoyanda. Hila bakoshitakaya laba. Wakhuluma wena Nkulunkulu ethakaya seheshana. Rika tebo sayalaya. Hila ngobo sekalabando lobosaya. Ubukona bengelosi zako wakuluma zako na. Esheleya inasaya. Ilanga wakuluma lakona. Konge eshena niandelesaya. Konge Nkulunkulu kwasuselwa kuwe. Konge kwavela kuwe. Lela gando osharabaya. Halabango sediandi. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Izwi lakho linamandla. Izwi lakho liyadala okungekho kube khona. Ukukhuluma kwakhe akujiki. Ukukhuluma kwakhe akushintshi. Awunjengomuntu wena. Ukuba ungaqamba amanga. And you are not like the Son of Man that you can repent. Aliki putha kuwe. Aliki putha kuwe. Kulokho kushilo kunjalo. Enta kaide shadaya. Ilangobo setaya. When Angulungulia hastening thy word to perform it, we'll put to miss a Israela kugubul feze. Halbuyele mufa ande shata. Haliki Israel that proceeds from thy mouth, that comes back void. Heavenly Father, we thank you. When okuluma guchigisimo. Uma kulume wena kulunkulu ikana shimataya kwagelenda byafakazelo uPeter tetoba kulunkulu busuku bonke umefika uJesu ekseni uJesu emfika adegeza manetha ukulumizwi uJesu utakaye kujuleni kulunkulu kuzwakala uPeter ethi I will only do this just at an expense of your word. Linamandla izwi lakho. Linamandla izwi lakho. Lilando kude likulethe duze. Aye shatele mosaya. Izwi lakho lilando kungekho kube khona. Siyabonga Nkulunkulu wethu namandla onke. Ukusho kwakho Nkulunkulu kucebe kakhulu. Eshanele bekhosita. Hayi Nkosi yami inani lokusho kwakho lingaphezulu kwamarubi. Liye mosetha ngiboshathaya. We thank you, O Father, in the name of Jesus. Siyabonga Nkulunkulu wethu namandla onke. Siyabonga Nkulunkulu wethu ongcwele. Oh, your promises are yes and amen. Ezakhe ithembiso. Halamanda siuyebo su amen singaphila ngazo oshabai siyamba phezukwazo kokholwa sihamba phezukwazo ithembiso zakho sihamba kuso siuyebo futhi su amen azijiki siukusha kwakho siukwenza kwakho shaka maho thank you, Father. Thank you, Lord. Your promises are unshakable. As Jiggy. Asijiki simile kube phakade. Bless you, Lord. Akaya rabahande rebusha. Narababa sandere rebusha. Ronere rebakashi bahande rebi. Narababa bayonde rebusha. Halamanda. Esanga de Bosa.